ku kibuga cha Don Bosco mu Buterere hatunganijwe inkino zitandukanye kugwaruka zitunganijwe na Fondation Veniste Niyongabo. Murizo nkino kugwaruka zitandukanye Veniste Niyongabo ari nawe yatanguje iyo fondation akaba yari yaje ari kumwe nabo basanzwe bakorana muri byo bikogwa byo gushigikira ugwaruka bamuka mu gihugu cy'u Bufaransa I Monaco aho bari baje kuraba ibikogwa by'iyo fondation aho bigeze
ni Veniste Niyongabo batanzi ndi umurundi umwe wenyene kishkuno munsi yatahanye umudare w'inzahabo ku Burundi ogehe uburundi bwaja mu nkino disiyose yatangira yibuka kuvuna munsi naho nahezeje nkino sinigeze nibagire yo gucanje kubera iki nkino umwana nkabo mwabonye ngaha narafashijwe nabandi narafashijwe na leta narafashijwe nabarezi narafashijwe namashuri narafashijwe nabaganga rero ico gituma nagize nti ubuko mvukije imyaka 50 nibaza yuko ivyiza vyinshi nabaje kubibona nanje ivyo vyiza nabonye ko no bisangiza nabandi La Fondation Veniste Niyongabo irakorana na organisation Peace and Sport iri Monaco. Hanyuma mu kuva mu mwaka la cooperation y'i Monaco irafasha fondation mu bintu by'inkino tugatangira no munsi. Rero bari baje kuraba ibyo bafasha yuko bikogwa. Kuko ni byiza abafasha ko baba bafise uburyo bwo kuza kuraba ico batanze, imfashanyo batanze ko yashikiriye ko arayikeneye ministre rero y'umugenderanire y'u Burundi ya Monaco yareje ngaha mu Burundi yagendetswe gusa yagendeye n'abandi ko barafise n'abandi bantu bakorana hanyuma baduteye iteka baraza kuraba ibyo turakora umenga baryohewe yasubiye inyuma yavuze ati ahubwo nagomba kuguma ngaha kugira ndabona ko biryoshye cyane icyo kintu cyanteye iteka narababwiye ibyo nje gukora ndababwira ko hazoza umushikiranganji wa Monaco aje Burundi ndababwira ko mu ntumbero dufise ari ukutegura inkino z'abo bantu hanyuma baca barambwira ati none hamwe twoguha imipira ya ekipe ya Mira AC Mira washobora kuturondera aba supporter bari muri fondation yawe ya AC Mira uno munsi yabaye intango ivyo mu banyungahanye bizoja Milano tubereke yuko dufise abana bafise ubu impano nziza naje nabiboneye mugabo si ndi mu nkino za umupira w'amaguru ariko nibaza yuko ivyo dukora byose ngaha mu gihugu mu gihe cyane cyane ari byiza tukabyerekana hanze icyo turakora nicyo twita mu ambasaderi
izo nkino kuri ugo rwaruka zikaba zasozerewe no gushimira ugo rwaruka aho bahawe imidari nk'ikimenyetso gihabwa abigenjije neza mu nkino.